Sanibonani, sanibonani again. Welcome back to a video. Nyabonga kakhulu for joining. Ngakhohlwa ku subscribe, ndaba subscriber, like video, share a video as well. Njengoba sisenza sengisho ukuthi if awuka subscribe please do so. Kodwa ke makunjalo like a video, each and every video ibukayo siyacela ucindezela like. Angazi guys wena incishana ngama likes. Like I've realized ukuthi ani like at all. And guys u like akathathi lutho kuwe. Akuthathwe lutho kuwe, just press like so that ke lokho kuyosiza ukuthi i-channel ikhule ngoba ke the videos are going to be sent to more people as long as you like, and then my videos are going to be sent to more people. Ubonise ukuthi people like these videos and then we're going to get more people. Just that. So please cindezela ulike ungasabi lutho bafowethu. Ngiyabonga kakhulu for uthando lweni, siyakhula siyi-channel almost there. We are almost there 6k subscriber. Please do subscribe. Subscribe, subscribe. Okay? Ungasabi nokusubscribe, akuthathwe lutho kuwe, okay? Ngibonga nje mina ukuthi uklikhe ufike kule video, njengoba siyazi ukuthi uTata Sibongile Ngcobo uyatrenda. Ungumphathi woKhozi FM. Kukhona okuningi okuloku qhubeka phakathi kwakhe noKhuzani. Kunezinsolo zokuthi ngathi ke uphushela uKhuzani kude. Welcome to umculo wakhe nazo zonke ezinye izinto laphana oKhozini. Wabonakala uKhuzani esenze i-live laphana kaFacebook ekhuluma ngokuthi ngathi akafuneki uKhozini wafuni lutho oluthi yena nje laphana, and konke kwenziwa ke ngumphathi steshi onguSibongile Ngcobo. Kwaba khona izinkulumo eziningi ngaye, sabona ethuka ngabantu bla bla bla, abalandeli bakaKhuzani nayo yonke into bemgxeka ngokuthi akaphathi kahle uKhuzani. Emveni kokuthi uKhuzani adina uyashiya nje lapho uKhozini, akasafuni nje into ethi uKhozi FM ungcono nje akuyekwe yonke indaba ke yoku nqamula unyaka ntontoni, akangeni ndawo angamana wezama kwamanye amasteshi ngoba lapha noKhozini uvinjwe ke ngoSibongile Ngcobo. Ngathi kuvimbile nje yonke into ethi uKhuzani, nabonke abafika bakhulume ngoKhuzani baphushelwa le kude kwithweni ingakhulumi ngaloyo lana. Izinsolo lezi ezilethwe uKhuzani bafowethu, thina nje silandelele istory njengoba sinjalo. Manje ngiyabona kushuthi kuningi okuqhubekayo lapha noKhozini ngoba emeaning term ngibhizi, ngabona sekuphuma izindaba zokuthiwa usesulile laphana njengomphathi weKhozi FM uSibongile Ngcobo kuthiwa ushiye phansi. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yizo zonke lezi insolo eziqhubekayo. Ngabe thuka siyabona ama-videos amthukayo kuthiwa hey uyenza ukuthini nokuthini lapha noKhozini, nje akafuni ingoma zikaKhuzani zidlalwe, ntoni ntoni. It's a lot, right? Manje kushuthi kuningi okuqhubekayo nje bakunjena uloke trender everyway. That is Sibongile Ngcobo is currently trending. Manje kusho ukuthi ke mhlambe abanye asebenza nabo abafana no Dadozimdola bayazama ukuthi bamkhulumele inkosi yami ukuthi balandeli. Kusho ukuthi uSibongi animazi, right? Nisho njalo ngoba animazi, thina mhlambe siphila naye sisebenza naye, we know her and she's not like that. Ngiyacabanga ukuthi ikhona ke laphana ke kunodaba phela. Sorry, olubhale ukuthi uZimdola ubevikela umphathi lo othukwayo. Umsakazo weKhozi FM uZimiphi ebiyela osevikela ke umphathi wakhe uSibongile Ngcobo kubantu abamthukayo ezinkundleni zokuxhumana. UZimdola ubevikela umphathi wakhe uSibongile Ngcobo kubalaleli abamxibhayo ngokuthi bakhuluma ngoba bengamazi ubuyena. UZimdola kusho lokho ekhuluma ohlelweni lwakhe iDunky 1223 ayethula no King's Fiso. Bekunesihloko esimema abalaleli ukuthi badlulise noma yimiphi imiyalezo abanayo kubaphathi babo, nokuyilapho uZimdola athole khona ithuba ke lokuthi aphefumule ngomphathi wakhe. So lo msakazi uNcoma uSibongile nolwazi Mthabela oyimanager yezokumaketha wathi bayaphila ngoba bayakwazi ukuhleka nabasebenzi kodwa baphinde bashintshe uma sebefuna umsebenzi. Uthe into ebuhlungu ukuthi abalaleli abahlale begxibha uSibongile bakhulunyiswa ukungamazi futhi kubuhlungu uma kunomsebenzi westeshi oshonayo kuthiwe babulawa umphathi. So kusho ukuthi nakulaba abadlulayo inkosi yamaloku bedlulile lapha noKhozini kuphinde kusolwe yena. Uthe yena siqhusake nje ucela abantu bayiyeke lento futhi uthi angiyithandi lento yokumemana ukuthi nizonde umuntu. Sometimes abantu bayahotspotana, you know what I mean? Uhotspota abanye abantu ukuthi bazonde omunye umuntu, ukhuluma into ezingekho ngaye. Yona nto ekhulunywa nguZimdola ukuthi uZimdola uphinde wabhala nakwi-group yesiteshi ebuzo zakwabo ukuthi bathule bathini kuhlale kugxekwa umphathi wabo ezinkundleni zokuxhumana. Wathi yena nginombuzo nje, hayi Gabi, ukuthi niye nithule nithini uma nibona indlela umphathi wethu athuka ngayo ezinkundleni zokuxhumana, ethukela wona lo msakazo esithi ngowethu. Ubani kanti oyoze asuka kume athi is enough. Ngisho kushone umuntu la ekhaya konke kubhekiswa kuSibongile, so kuyazwela phela. Manje ngiyazi ukuthi abanye bethu abamnambithisi kahle kodwa-ke naye ungumuntu bakwethu. Uma kuwukuthi kukhona akonile, thina njengabasakazi abathandwayo nabalalelwayo ku-social media sinalo ilungelo lokucela uMaluju ke sisho ngazwi linye ukuthi sekwanele. Uthe naye uyakwazi ukuthukwa ngabantu. Muva nje umculi kamasikandi uKhuzani Mpungose uthe kucacile ukuthi uSibongi akafuni kube nento emhlanganisa noKhozi. Wathi imincintiswano eqhutshwa kulesi siteshi ngeke aze sabe yingxenye yayo njengoba-ke unyaka esewuhlukanise izikhawu ezimbili. Kule nkulumo uKhuzani unxusa abalandeli bakhe ukuthi bangaluvezi ulaka lwabo kubantu abakhuluma ngabo, kodwa kusuka lapho abanye bavele bathuka uSibongi kanjalo. Sibonile ethukwa ezinkundleni zokuxhumana sekuze kwaPaula uZimdola uthi kwabanye labasebenza nabo, hayi kodwa bathuli bathini-ke njengoba-ke ethukwa nje uSibongi Ngcobo. Ngubani uyaza phakame inkosi yami athi it's enough. Hey, sibonile kunalo abhuti okuthiwa nguMax Makhanya. Yabona mina le video ngiyipostile bafete kaMax ne. Hayi, but ngizwile ukuthi yena kimi ayihlali kahle neze. Loya bhuti uyathuka bafete, nginiyamazi naka TikTok. Loya bhuti uthuke inhlamba enye ethi nhla. Yo! Hayi, wamthuka yezu wathi kunesikhwehlela sentombazane, isikhwehlela esinedideli. Yo! Hayi bafethi, kodwa ezinye inhlamba ke ebantwini nje. Uthola ukuthi nomuntu umdala kuwe, but inhlamba usuke uyikhupha ngomlomo wakho bafowethu. Asizazi zonke izinto abazala phana oKhozi nokuthi kwenzekani, abasebenzi intontontoni, nabaculi, ama-artist. End of the day thina sisuke siphost into evele siyithatha la ka-social media yabo. Ma kunodaba kunjena nje sibebhalile ngoZimdola, ngithatha udaba nami ngiyalubika bese ndena add my opinion. Kodwa ukuthi singathi bafowethu sine-information yokuthi kuyenzakala laphana sinayo. We are just blogs. We report on what we found here online. Now, we see a little double. Don't sell a quirky platform. Now, we are poster. Something like that. Go to good in the ABC's collapse of 10. The song I'm zoned. The song I'm zoned. I'm zoned in Bazon. They're in love with. I just talk about them. Go to Ang Bazon. I see you next thing. I just go to Moon to Guinness and Tetis. And it's yeah. When I learned to you, I want to be Tetis. I'm going to be Tetis. Like, really? Asibazi nakubazi, asibajwayele nabavasazi. Sibona nje into eqhubeka just because ukuthi ungumlandeli. Usungazi like lese abalandeli bakaKhuzani, usungazi umthethise kangaka uSibongi Ngcobo, ungayazi indaba ekusukeni kwayo phansi ukuthi yasuka kanjani kutheni. Le nto yokuthi athethiswe nje kuthiwe uyisikhwehlele sathi into hayi bafethi. For me, that one does not work, hey? Kodwa angithi singabantu asifani omunye nomunye nombono wakhe, omunye nomunye umuntu wakhuliswa ngendlela akhuliswa ngayo, kodwa wow. So kuthiwa kuZimdola uthi hayi bafethu, ukuthuka kwaSibongi Ngcobo manje phela hayi sekuyazwela, ngisho that's enough. It's really enough. Kodwa yena-ke kuthiwa usulile bafethu, ushiyile laphana as i-manager ye-steshi soKhozi. Okuningi okuqhubekayo mina I'll just update you bafethu. I'm just a news reporter. Do not shoot the messenger just bringing the messages, okay? Mina bathanda beboke nje, futhi nje angithathi side la muntu. Akukho ukuthi uthi uphile uluthanda lo akathandi lo, umculi or i-actress or i-actor or whatever. I just talk about them and I'm done. Ma ngidlulile estorini, ngidlulile bafowethu, ngizobona esinye istori esiladelayo, okay? Ngiyabonga kakhulu. Sengathi kodwa kungatholakala isolution kule ndaba kadadu Sibongi bafowethu, nokuthethiswa nje kunjalo nje, inkosi yami ayi ngeke. But anyways, ngiyabonga kakhulu futhi ubuka i-video. Thank you so much. Besikhuluma ngodaba lukaZimdola ukuthi uthi kwanele manje ukuthuka ke kwaza kwabo uSibongi Ngcobo. Yeah. Like the video, subscribe, share. Sibonane futhi kwenye izolandela. Bye.